Sasa kusema abamalaya bapunguke sifo tu baowewe bakwiye bafanye mabiashara.
Yes, iyi ni Buja Vibe TV, the number one channel of this industry. Buja flavor, kinyamakuru kimwe cyonyene uzohororonka ko amakuru yizewe kandi ameze neza cyane, amakuru atandi ushobora kuyasanga uretse kuri Buja Vibes TV. Uyu munsi twashoboye kuba tubazanira inkuru. Ubwa mbere twashaka tubashimire abantu mwamaze kuba mugira subscribe, dushimire n'abantu mubandanya mubikora, abantu mubandanya mugira share na commentaire zanyu mubandanya muzandika. Ariko igitubabwira tubabwire ntimwari mutumenyereye hano, ariko iyi ni exclusive ndetse n'amakuru muzokama muronka buri mwanya buri gihe. Gira subscribe, gira like, gira commentaire kugira ngo ibiganiro tuzohora dushira ko bitazohora bigucika neza cyane kabisa. Amakuru dufise nuko abenshi muramuzi no mustari wanyu w'umurundi ni Bidondo, abenshi muramuzi yita generator no Bidondo umuririmbyi w'umurundi ndamwita umurundi canke ndamwite umukomeje. Abenshi burumwe wese arashobora kugira aha mushize kuko abikora byose arahushura. Ni Bidondo rero uyu munsi twashobora kuba tumenye amakuru. Bidondo ngo yagiye kuba azana umugore wiwe, ubundi mugore agira umunani. Mutikanga kuko ni bintu tutari tumenyereye kuko canke twari tubimenyereye kuri we, ariko ntitwari tubimenyereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho umuntu ashobora kurongora abagore umunani. Na cyane cyane ko benshi mu madini yacu twagiye dukuriramo atabitwemerera, ariko Bidondo idini yo ngo asanzwe asengamwo irabimwemerera. Nshanje ko asanzwe ari umu Islam canke novuga ari umu muzirima. Amakuru twaronse ngo Bidondo ngo yagiye kuba agira Bidondine ngo yagiye kuba yubakana n'umugore agira umunani mu buzima bwiwe. Bidondo yubakana n'umugore wiwe agira umunani. Arashobora kuba avuga ati amakuru yagiye kuba atanga kuri novuga kuri televiziyo imwe hano mu gucacu Burundi ni Rukundo News TV, aho yagiye kuba avuga ati jewe igituma ndabarongora n'ukuvuga ngira ndabashayure, kandi byarandiswe muri Bibiliya biravugwa ko abahungu turi bake, ahubwo reka tubarongore kugira ngo abakobwa batazosava basaziri wabati, kandi kurongora no gupunguza SIDA. Kuri ivyo ico ngiye kuri ivyo ati jewe kugira ngo ndamurongore icambere yashobe kuba abazwa aravuga ati jewe ati mbega umukobwa wewe aba bakobwa bose uzana ubakundira iki? Ati ikintu cambere ibintu bitatu bituma umukobwa agukwega canke akwamvuta ni biki? Bidondo aravuga ati jewe ikintu cambere ni gisusu, ica kabiri ni visage, icya gatatu ni tabia. Ati aho baramubaza ati ahubwo tabia cyo hava gitangura ubwa mbere canke ingeso ziwe byo hava bitangura ubwa mbere? Bidondo aravuga ati tujewe icyo nshiri imbere ni igisusu, kuko umukobwa atagira igisusu siwe, umukobwa atagira igisusu ntacyo abamaza. Ati ahubwo abakobwa batagira ibisusu muronderera handi kwa Bidondo? No, aho iyo makuru yagiye kuba ayatanga aho bari bamusanze kumbure yaho yaragiye byagaragara ko ari ahantu hakoregwa ibintu by'i novuga abantu bagurisha ibintu by'amakanzu, amakanzu y'abamariyaje bakotesha, nako bakakotesha n'ibindi bikoresho byinshi bikora mu rubanza. Bidondo bamusanzeho niho yagiye kuba avuga ayo majambo. Aravuga ati aha ahubwo mbere narinje ngaha naringarukanye ikanzu narongoreyemo Bidondine wit kugira ngo nshobore kuba narinje no mu myiteguro yo kugira ngo mbe ndariha avance bambikire iyindi kanzu nziza cyane kabisa yo nzorongoreramo Bidondine. Ati abakobwa rero muri ko munyumva ati mfate muze ku isoko mwiyandikishe kugira ngo nzohave ntoramwo uhava aba Bidondine. Ayo namajambo ya Bidondo asanzwe akinira film ziwe kuri Wakalight Film, aho yagiye kuba avuga ano majambo kuri televiziyo ya Rukundo News TV. Avuga ano majambo na majambo yiwe sayi wanje na majambo Bidondo yagiye kuba avuga. Ikindi kibazo nibuka yabajijwe Bidondo yamubajije ati none aba bakobwa wowe ubarongora kugira ngo habiki ati jewe bakobwa ndabarongora kugira ngo ndabahe akazi ati none ubaha akazi gute jewe umukobwa ndamurongora ngaca ndamuha umutahe w'umuliyoni kugira ngo aze kudandaza ibi navyo bikazofasha umunsi nzoba na Kenya nkavuga ati sinshobora kuronka amafaranga yo gukora clip hanyuma nkaza numva aranterefonye ati Sheri naronse 50,000 genda wongereze ukore clip ayo namajambo ya Bidondo generencha amajambo rero ya Bidondo yagiye kuvuga tangaza abantu benshi cyane aho byagaragara kumengo ni comedy ariko wamengo ari serious cyane mbere binagoye kumenya ko Bidondo ari serie canke ari comedy amakuru dufise rero kuri Bidondo yari nkayo kumbure tuzobandanya tubabwira byinshi gira subscribe gira like gira share ugira na comment kugira ngo tuzohore tubahereza amakuru ari exclusive canke amakuru ameze neza cyane kabisa ari ku mwanya kandi amakuru nuri kura yumviriza utazidoga kugira ngo mutazarambirwa nimuzo kwigera murambirwa tuhari nka BVTV Buja Vibes TV tuzoshobora kuba dukora ivyo dushoboye kugira ngo tubanezereze gira subscribe like share and comment ciao ciao hasta la vista.